Ishiyeke ixhwalekile inkondekazi yaseKinigaport eMakhaditseng eward 12 phantsi komasipala Elundini eMpuma Koloni emva kokuba amagosa kamasipala ethe asiphula imibhobho yamanzi ebisondezwe kufutshane nendlu yakhe. Ugogo uMagubevu Siyolo oneminyaka engamashumi asibhozo anesithandathu ungumntu osoloko elele ngenxa yongakwazi ukuhamba. Ukuze afumane amanzi kufuneka ahambe umgama ongangekhilomitha yonke. Kwiveke pheleleyo uSiyolo uthe wabonelelwa ngumsamariya olungileyo ngokuthi amdibanisele umbhobho wamanzi osuka kumbhobho ohambisa amanzi elalini umsondezele kufutshane nendlu yakhe.
Umcimbi wamanzi uyasihlupha tata, sinawo nje tu amanzi. Uthi amanzi uzukwafumane kube lo mntana esikolo ukhona. Babe ngabo ke abantu abazabalaza uba bafumaneka amanzi. Hayi afumaneka nzima amanzi apha. Hayi andikwazi ukuzikhelela amanzi mna, ndalimali.
Okay.
Utata uzabe ukundinceda. Ndivile kundixelele utata izolo ukuthi ye andazi ke gogo ngoba le pipe bendithi ndikunceda ngayo. Kunomntu othe uyayifuna, ufuna yona. Ngoku nam ndisengxakini ke. Wabe sengxakini nyhani ngoba ndazi uba xa ezofuna le aseke ifunile usikhosana eyifunela mna uyifuna kanjani. Hayi ndiziva ndibuhlungu mntanam nje kakhulu. Hayi ndibuhlungu. Ngoba ndazi into ethethisayo nentoni ngoba lo mntana ubethe yena unale ntlungu yamaxhegwazana awabona uba adinga amanzi. Ngoku abanandaba naloo nto ke. Izolo bebemxoxisa apha izolo, bebebaninzi apha belapha. Qha khange ndide ndivze intloko yakhona uba bebesithini. Amanzi abalulekile nje kakhulu ukhehle, kakhulu umntanamzi. Akho mntu unoyiphila ungenamanzi.
Omnye wabemi balelali uMasera Maphiliba nonguyena othe wasondezela uSiyolo amanzi kufutshane uthi yena ubengazi ukuba wophula umthetho ngokunceda abantu abadala.
Iqale ngohlobo tata. Iqale sidi ngosikazi ngolu hlobo. Into endingasicinga information ethethwayo kurhulumenteni ke she ngale nyanga sabona nto ema nkosikazi basingathindi ukuthi senze into nathi ngoko iminyaka yenzeka singabe siyenze into kodwa ke ngasecaayenzeka ntoni mangasenza apha kuthi into mayintoni babe vela loo mali yazi ukhona oogoko aba balapha ngaphezulu ababethwa sistroke abaleleyo abakaziphakama and amanzi kunzima ukuthi bangawakha bana izinto ezincinci batsala nzima njengabantu babahleli. How if thina sizame ukuthi sibone icebo ukuthi sibafakele ii-taps sibe kufutshane sibe ngaphakathi emizini yabo. Hayi mfazi le nto isegutha eshini sizawenza kanjani le nto masiqale sekwamasibhala sikwasithathe yile nto so iwayfas ayifumana phaa ndiyeke mna ngumasipala xa ndifuna umasipala emafektha
ndiba nomnye umama bafektha ndazi kwafisa kwawater fest phaa ndibuze kuqala but ha-a yakulakulakulaa festile ukhona umama phaana umele iinto zamanzi nyandiye ndifane khona umama ndimlibele nje wathi ngubani umama ndimcakisele ye mama sinale nto esiyicingayo phayana elalini ndikwi-ward 12 mna phaani kinrabot kukhona oomama abagugileyo abangakwazi uphuma ntontoni endlini ntontoni ntontoni ngoko sicinga ukuthi sibone singabenzela ntoni nje izawubavuyisa sibone ukuthi sibafakele amanzi ngoku amanzi lana angezifake nje amanzi asikazifaka amanzi thine and singazuzenzela hayi sizifuna icebo apho kuli sifuna icebo apho kuli ukuthi na singathini. Athi lo mama ndizawufakela njani amanzi hayi besicinga ukuthi siyafaka siyasuke kwi-main line siyatsale phayana uba sinazo ii-taps phana siyatsala phana sibafaka nje yati naphakathi bafuna futhi lo mama athi inhle lento yinsithi nizawatsala ahambe ngaphezulu kumhlaba into hayi mama ngaqa sisefaka kanjalo uyafuna ukuthi ahambe ngezantsi eni lo mama ucinga mhlaba ndimo uzayenza lento eh yathi hayi ke abo shonjalo tata hayi ke mina ndiboni ngxaki unoxa ke iyaba baphethe amanzi abekho namhlanje apha ndishike ndodwa kodwa lento ithetha ndiyayifa hamba wena uyowafaka ndithi akafakwa ndimama ndizawufuna umntu ispecialist umntu ohlele efaka amanzi athi o asokuwe kanti unomntu omazi ndiyakhona umntu ndimazini ndihamba nana kuphaa emotweni athi hayi xa bakhona umntu onamaphepha ufaka amanzi akongxaki yenzani lo babafakelela abantu abo la manzi ey and abantu bazosukuza phaa elalini bazandihlupha xa siniyenza le nto nibaxela ukuthi hayi sowuvela apha eofisini apha kwamasipala awuzenzeli
emva kokuba oku kwenzekile kwiveki epheleleyo ucebo wale ndawo bunganditshoba ubize intlanganiso ikhalo ezileyo nabahlali nalapho kuvele ukuba okwenziwe ngabakwamaphiliba akukho mthethweni kule ntlanganiso kuvakale ukuba abantu abanemali benza umkhuba wokusondeza amanzi besophula umthetho kuthathwe isigqibo ngoko nangoko sokuba kuqhawule yonke imibhobho efakwe ngengekho mthethweni kule lali nanku uceba ubungani joba ecacisa
namhlanje apha eward 12 apho ndinikezwe igunya yi-ANC into yokokubama ndibe yideployi yayo kukhona ii-illegal connections ezenziwe ngabantu without making any applications from kwamasipala wejuqa namhlanje sigqibile nabahlali into yokokuba sizozidisconnecta kuba abahlali bayasokola abawafumani amanzi ngenxa yezi illegal connections abantu bayazenzela ngokuthanda kwabo as they feel into yoba mabenze ngohlobo abafuna ngakhona ngoku asifuni ke into yokokuba abantu during the COVID-19 regulations basokole abantu ngoku aba bantu be-illegal connections zamanzi basokolisa u-operator basokolisa nabahlali into yokokuba bangabi nawo amanzi apha eward 12 asinayo ingxaki yamanzi amanzi asi-accessible amanzi ijoqabi iyasinikeza i-diesel kumpontshwe i-engines bakwazi abantu to access the water
ndingu-Andile Nomabhunga we-informer.